gute gute ni sawa Evan, jay no ntuze nyaziya voyage anje ntiyagihezagiye bugiye hajya kuri aeroport bace banyaka ibintu byose nazanye by'uko z'ugufasha ibimuga amabagage nayo ncantora natoya biri gusa atatarataka burya mvuye hiyo haji ya nyuma haja zibiri ejo bundi ngira ntahe nahene zishika bakuyemo ibintu urumva rero masha ndakubwiye ejo naho baratuburagije tugeze kuri aeroport dusanga mu doktore kuri aeroport ngo dutegeze kuzana test covid aratuburagiza nyuma turekuye bajya nabo bajya ba police bo kumwango ngo bavuze yuko ngo indege yuzuye ndabaga mbega mwebwe indege yuzura gute muri business yuzuye gute ngo kanga umuzungu niko ngo ntuze ngo mu Ethiopia ngo niko yavuze ngo ebana reka bagira bavuga ngo nitugende ngo ya ngo dayere ngo zana ngo yo ma passport yanyu haravye ngo oya ngo nta ngo urabona ngo raba ngo ntuze ngo visa yararenganye ngo bagenda kumusotira mu amahera ndakubwiye umwana wanje yagiye babaye natwe bacha baratwankira ngo niducekinga ndavuga none ko kitutoba turacekinga ngo ntibishoboka umu Ethiopia arambwiye ati ibi bariko baragira nibiki ndakubwiye bose rwumva bagumambwa ngo ndabaha amahera abantu bose umwana wanje baragenda bamwaka amahera menshi naye yaruswa gushika ntababwiye ati none mwebwe ko nguma mu myaka amahera je ndabigenza gute urumva ndagenda nayo n'ukugira ngo ngereyo banyatse dimire kugira ngo irahari icyo gihugu cyamaze kujya mu manga nuko ni mu kigarukire ntacageze kuma burya aeroport ni isura y'igihugu ega twe twarage maki indege iraturindira hageze kujya gushyiramo ntuzenya kudushyiramo cache de sorte umugore araho afise inda ari hajya ku ntuze acaragenda acagumana ubuntuzenya bwacu ngo bagiye gusikana ngo ntuzenya zacu ngo passport zacu nyuma umuntu zazibajije mu Ethiopia baza bazirukanka no mugore aca twaka ubuntuzenya bwacu ubujya gukata dambarkema agenda kujua bari abari kuntuze ngo turiko turateba baraza gushyaragaruka aratubaza ati ntega avance kunshiramo bari bashize mu kashe muri imwe uwo mugore yasize abagwe ngo ntibabushira mu kashe yi ngo ntadushiramo izindi kashe bari bafise umugambi ko indege dusiga Uru bani ndege twa twamaze gushikaho kandi ni bijuju ni isovre madete vide bien rempli do niba shaka kwibaza kombye company ishobora kubaye kugira gu perdre abantu katrawo muri business ayo mahera bo yemera umva baguma baturindiriye abagore urumva gusabota bagasabota n'ikibuga c'indege urumva bisigaye biteye ubwoba uwo mugore amaze kubona ko baje kuduprotokola erega uwo n'uwo mugabo yari kwarasarambwa kumbe yari uwikorera imizigo niwe yagiye yikorera imizigo yacu bagiye dutwajije amabagage niwe yari kwaradusarambwa ngo ntiyemera ko ducheking urumva uwo mugore ngo uragiye utampaye amahera ngo bandi bo ngo bahango kandi je mushaka no ndabaha je mushaka amahera ndayakuburaye niba mumbona ku giti cy'amahera urumva sha ndakubwira uwo mugore n'umugore afisinda agira urabona uri kurinjira hari ahantu bahagarara je n'ubwa mbere ndababona imbere kugera hajya kuntuze checking amabagage ayaranse yuko tugenda ngo mpakanda muha amahera uwo mugabo bakorana nawe ngo ntiducekinga kugira ngo ntange amahera kwere ndongo bariko barasabota ikibuga c'indege ca Bujumbura gisigaye kirutwa nico muri Congo quelque part panique kinshasa haratembe none ubu naho tugeze Stockholm bace batubwira yuko ntuzenya indege tujana Bergen ibaye cancelled ubu twa turagura iyindi yo tujana direct basi tushikaye 16h yego sino ngo ingwindi yogira ngo za 18 ngo tugaca duca Croatie kugira tuzogere Bergen 22h wa 22h nategerezwa kujya ku kazi urumva rero birakomeye ndakubwiye iyi vacance ntabwo yari ihezagiye kwe nta namba ndakurahi mbwa nta kundi mugabo mwebwe mugishobora kugira icyo musova muri ico gihugu ni murabe cyo mugira kuko basha aeroport y'i Bujumbura yataye agaciro kubera igiturire cyabo kandi rero babigira kumwango ribona biragoye urabona hari abapolisi hajya bagurira amaviza kandi uwo mama ndabibona urumva uragenda hagaca hagira ubundi agenda ngo uba mugiye ngo nagende kurotira amahera barabizi ko amahera bidakunda bagaca bamubwira ngo genda ngo genda uri aragenda ararotera amahera ubundi acavuga ngo ngende kukuvunja akaca mujana mu gashambrete baraba police bajya nyene bakora hajya aye yega nivyo bakoramo umuntu agiye yihishije uwo bafata neza kwaca kujana mu gashambrete ngo agiye kukugira kuku wagiye kukuvunjira agacafata urumva umwana wanje nasanze bambwiye bari ko baramubwira ngo nazane yarutiye amarundi agashavuga ngo nazane niba ari 3350 yamubwiye cha 3350 yakubwiye 3500 3500 no 90 dollar kuri $900 agaca mwegizija yuko urumva agaca mwegira ngo agiye kuriha iryo disacha yiri mugarukanira ngo muri obere nawe yaca mwegira ko riha 350 ngo kugira bamuvungira urumva hanyuma baca bamwaje nuko nahaserutse nsanga ayo mahera yandi yagera yatore yose kuko umwana nje yabona amafaranga ari menshi nsha ndayatora ndayagumya uwo nawe yanjanye yo kugira ngo ne kubona umwana wanje ngo nsororera akora hajya umuntu ariko aracekinga agenda hare umugwo wenda ndafise n'izina gye ntuze ndayifise yari yigize janti mugaga camwe ngo nce nsorora ndamuhadinire urumva umwana wanje nawe aragiye uwo wundi ngo yamuvunje acambwira ngo utegerezwa ko mpizo $2 acarazi muha urumva uwo mugore urumva ngarutse ndakubwira uhere ujya mu docteur wenyene niwe yazanye ivyo bintu kutugira muganyuma araturekura urumva none ko ariko arigira uwo muhata ari kugira ukavutanga amahera ngaho tugeze hajye urabona ujya mukobwa agakobwa kamwe gutya kirabura gakwe muri bajya ba police bajya ukinjira ugiye utarashika hajya bagucekinga yenda gacha kavuga ngo bababwiye ko indege yuzuye baratwankira kwinjira urabona bajya ba police bambaye ubushati bwa blue agakobwa kamwe gacha kavuga ngo dahere ngo nimuzana ayo ma passport urumva ayo ma passport tugize turageje na mfite je n'abahungu babitwa dufise passport ndundi ngo nazane ayo ngo dahere ngo ntuze yawe yaraheze ngo genda uri he visa urumva mujana umva ibyo uko byaciye bigenda twebwe baratwankira ngo ntituja gucekinga ngo kubera yuko ngo indege yuzuye nyuma baraza kuvuga ngo none ngo baturetse ngo tugende kuko babonye ko ndiko ndarondera ukuntu mvugana n'umu Ethiopia indani baturetse turinjira tugezeyo hariho rero urabona imbere yuko ushikira hajya kuri gisha hari bacekingira amabagaje hariho abantu bahari bambaye tujire twa jaune hari uwo mugore rero niho yicaye urenganye zijya bagaje za Ethiopia zijya baba batoye zibazaje zitevye hariho abandi bantu bicaye hajya imbere kucubandanya ugenda kushira ko bagaje hari imbere kuri gisha aho uwo mugore niho yari yicaye n'ubundi mugabo mugufi gucya mugufi akiri muto urumva aho n'ubundi mugabo yaguma azara dutuka kuva hari abo ngo nimubareke ngo akuze na wene mugabo wowe ntabwo yari yambakaje kajo ndakubwiye urumva nyuma aratwankira ndamubwira ndeka rero kuriya yagiye kuri hantu zenya visa reka tuze ducekinge intugire indege ntidusige reka tugire amabagaje ngo ntimushobora uwo mugabo akiri muto yesha nubwo noza nusha ndamubira ya mungu we urumva akiri muto yicaranye n'uwo mugore urumva uwo mugore ngo ntibishoboka ngo ugende ngo indege dayere yuzuye ngo ugende mubaze uriya muntu uze ngo ujya mu Ethiopia nsanagenda nshasanga ni wondo ujya mu Ethiopia turazi nayo cyangwa wondo kubera ko ariko ngo bagize ko ariko barambwira ko indege yuzuye ryari urumva acambwira ati genda acarababwira ati genda agire checkinge bagage ntitugiye bajya bazicekinga baca birabisha hirya baranka gutora amantuzenya burya hanze kuza uwundi mu Ethiopia akiri muto arababwira ati checking izi bagage urumva babona kuzicekinga birabishije hirya urumva se narigeze kuhaza umwe arirabisha umwe araza akagutuka rwose wundi akirabisha hirya wundi agacaza yigira jante kugira ngo umuhamahera kandi agaca kubwira ati mpamahera umva bari korompe kuva kuri muto gushika kuri mukuru ahubwo ntuze Ethiopia ni iri sabote gose bajya barundi bose bari bakuye kubakuramo bajya bose urabona muri kajya mugabo kuva yumva airport ni yose barakuye guhindura kuva kuwa mbi gushika kuwa nyuma urumva niwumva uwo mugore rero wafise ndacara haguruka caraza aca twaka ntuzenya amabiye davye ntuzenya wundi aca twaka nama ntuze ngo bagiye kuyaskana ama passport turaherondera turayabura baca tubye ati none mwe muzagupasa mudafise passport uwo uhacaza wundi mutamwe acaraza yazanye ayazanye ayahereza incanda yahereza umugore bajya bashiramwe ntuze visa ntuze bashiramo cache de sorte umugore umwe akiri moto ara yatanga kudushirira mu wa mugora afise ndacaca inyuma aramubuza aca twaka ntuza tujya dukata dambarke aca agenda hari ya kure y'indege agenda kubereka yuko adufise mu gatari ko aratubona twebwe kumbe yasiza mu bugije ngo nta checking urumva bambe ngo nta dushire ko kashe kandi mugore bari bicaranye no yacavuga ati ko mbega none kubereka uri kura bafata gucyo bashiramwe amakashe bagende ndeba washire mu umwe abandi uri kura nk'iki kubashiriramo ko bafise ama passport ndundi urumva ati wundi nawe arafise visa nyuma azishizemo tugeze hajya duca dusubira dukicengera duca dusohoka tugenda hajya muri transit icyuma dusanga bagihagaritse uwo mugabo wundi acaraza ariko aradutuka ngo nitwe twagihagaritse atuka umukobwa wanjye ndamubwira mbe wewe uvuga ko twagihagaritse gute tutanacegere ngo ngoshobora kuba atari ngo mugabo none uri kuradutuka twebwe urumva ndanza ntikandi wenda ntisinza aho ndakuziwe nti wenda kuziwe yumvise kumvuze gutyo niho acagi acakora kuri buto cyakirasubira gukora kuko bose akora dusabota maka wonda aragaruka mu Ethiopia ati ibi bintu ariko barakora nibiki yumiwe urumva twamenga sinzi cyo twabagize hari windi couple yari hari mugambere mugabo yo nyuma barayorohereje mugaje wamenga nico nabagize ko yere urumva ngaho tugeze tumaze gucisha ko rero niho nyamugore yacaza ngohe ngo barabarinde none si ufise ama ntuzenya yacu urumva agize ngo rero ngo ntacu ngo ntumpa amahera ngo ntumpa ndenda guha amahera aho nake ngo nta nakimwe mpa rero ngo wagiye ngo guhangwa abandi ngo tanakimwe yagufashe ngo jana nti wewe wamfashije ibiki mbwiza ukuri ikintu wowe wamfashije amahera jenda yaguha kabuki namwe mwibaza ko twe turi giti cy'ama amahera emwe ngo nimugende erega naragiye cyansanga uwo mugabo yari ko arambuza kujya gucekinga amabagaje ni wagenda dutwaje amabagaje nubundi ari muri wajya nyene urumva tugeze indane baca bashaka kujyana amabagaje ndabarasarana nti aya mabagaje ame ntamvi ruhande ndabasarana mpaka n'abapasaje ndavuga nti mushaka ko ntwara amabagaje ame ndi muri business ivyo bintu ntibishoboka urumva ijya aeroporo n'ukuri nibayivire hasi birateye isoni ega je naragiye ejo bundi ngiye kuraba amabagaje anje yatakaye nca ndaraba system uko bayikora nari hajya nyene hajya ba checking amabagaje nyene bayarungika urumva umwe araza kisaza ari umugabo mushasha hari yirabura araza kisaza gatukana kagutuka ngo genda uri hererere urumva hari undi mugore acaza kicisha iruhande agacha yicisha iruhande akigira umupfasoni urumva agacukuye ngo gira ngo shira ko ngo ndakufashe aje ngo hanura agacha kujana urabona muri kajya kayira kaduga donko gacha kaduga muri etage hejuru kajya gakoridor agacha kujana ngo hano acaguye ati mpa mahera rero je hajya aho kuri aeroport nje bose no ba demaska kuko bose ndabazi narababonye system bakoresha kuko bagira nguma ndabo observer batazi ko ndiko ndabo observer gwashaka muri abigira udurungi umuntu agende yi demaske ari demaske agende hajya uraba ukuntu je nzofuma ngira kamera kashe ntagaruka ndabere kukuntu bimeze birateye isoni biruta Kongo aeroporo ni sura y'igihugu urumva se ubuhoho byabaye nabi ibaza indege bashaka kwisiga bakango ndabaha amahera mu Ethiopia yumiwe ntasanga ujya mu Ethiopia tuzi nanye indege yaradusiga cya wibaza mushaka ngo indege yuzuye he kuva kuri bajya abapolisi bari hanze imbere ko winjira ajya kuri ucishamo ijya ntuze bose bari korompi narabye itegeko iryo tegeko yuko bazogira ngo ko twari gusubira gucekinga bambe kugirisha ntuzenya covid yasohotse jo nyene uwo mudoktori wajya kuri aeroport ujya mugore acajya apri kubwo nyene mugabo ni twebwe twenyene yari yankiye kuko twe ntabyo twari twamenye jya nagumye ndaba ku ntuze ya diaspora mbona ntabyo banditse ko urumva mbwa yaratebye aratureka mbwa atureka turota tugeze hajya nabo bacavuga ngo bahejeje ku checking kandi rero hari ibijuju ntibamenye ko twebwe twagize checking kuri internet twabihejeje bakatubuza kwinjira kandi twabihejeje nimuhagarukira aeroporo nibayikubure yose bazane bashasha babishowe nibayikubure yose kuva ku musoda wo hasi nujya yugurura irugi mugasi bose ari mugabo hariho babikabisa abari muri system udashaka kugira nibajya ngira ngo bonyene bajya barihisha ngira ngo amatike ajya tuba twagize ya parking kuko urumva nakobogira ngira bicavyerekana nahe ntawo bimeye mugabo abandi ibisuma muri obere ibisuma ibi abantu bose bara urumva basha aya byabaye nabi birateye isoni birate bose barabivuga bose barabivuga kandi bose bambwiye ati genda utwaye amahero kuzuraba none abo bantu none icyo gihugu kigiye kumera gute mwibarabara je barampagarika ngo none ngo ntacu dusigiye gama ndabaga none ubu muri no barabara rabukomungana muri mwe mwese noronka icyo nabasigira kweri birateye isoni ntibakigira n'intuzenye ntibakigira ntuze yukumaramara ehe nagiye gusaba umubonano muri presidence ujya chef de protocole acha muwundi je nobereka ama message twandikiranye baranyimye umubonano bagaca bambwira ngo tubonane ngo tuvugane ntabaza no mushaka ko tuvuga ngo ukuntu bigenda ibiki bigenda ndabankira ndabankiye ndibaza none aba bantu nabwiye ati icyo nkene kandi umunsi wa mbere uwo muntu andungiki twahuriye no mukabare umva problema kurungi baca baguharandevu mukabare kugira ucubagurira ni ngorane nubwo ariko bampindira ndavuga nti jewe sinsubira kugenda aho hantu sinsubira kwemera kuko sinzi ko badashaka kunkidnapa none uwo mubonano chef de protocole akwimye agashaka ko mujya kuvugana hanze nk'uko tukubwire ngo ukuntu ngo ivyo bintu vya wozura ndabigenza gute je nashatse umubonano na president donc no muri protocole ya president bose bace bambwiye tere gutabahaya amahera ntibakoreka ngo winjire naranditse kuri rya telefone president bavuga ngo baramwandikira ko ntigeza nyishyura ndavuga kenshi ndavuga none uwo muntu bavuga ko azisoma cyanke ni protocole isoma ikagenda ikamushikiriza ivyo dashaka ikabireka ni hatari amazina yabo muri protocole ndashaka kuyaba kuko emwe n'amanimero ndayafise emwe baguma bantefa ngo ngende tubonane tuvugane iki birateye isoni ewe no gusengera igihugu cyacu kwere kuko uribaza ati none bo bari ko baragira auto sabotage dress ndabona system yisabotage yonyene sinari bwa bibona auto destruction auto sabotage birateye ubwoba cyo sinzi rero je muri ko muri yumvira sinzi buramyo system ukuntu sinzi ko bari ko bariyumvira ku detruiza CNDD sinzi cyo bari ko bariyumvira cyangwa bari ko baradetruiza ninde ntavyo nzi mugabo mutabifatiye hafi igihugu cyacitse umuyonga bashe nuko ndababwiye abantu twebwe tuza tubibona emwe birateye ubwoba sawa rero.